Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Ngilimangalela bafethu ngiphinde nginamukele kuphela kuphi la inkwela khona iTV yenu engongaphambili izidemita. As you can see bafethu ngiphethe igugasi la navigator mfethu ngikubengelela ngiphinde ngamukele.
Hayi sabengelela konke umuntu obukayo lo mbuso njengamanje sisanibona nobengelela navigator mfowagcwensa. Uma hlinza ihlezi tomntwana umphenye isikedi venombo lomshole ntombe nomgawuto masongweni sagega ukwena wesinilala ey'gotheni njengamagundane.
Mfethu abantu bethu bayakuthanda, abantu bathi indoda elamahlaya kakhulu, indoda etalobhayo. Akusichazele kuza kanjani nayi ansobjiji uphumile albhamu yakho, abantu bakhale kakhulu mfethu ngomntalabha, ungathini lapho?
Hawu umntalabha into ehlezi ikhona. Umntalabha kwawona isiphiwo ngoba kube kuthiwa umntalabha usizona isiphiwo, ngabe ngikhuluma iy'ndaba zabantu zasemakhishini. Umntalabha kufanele ube njalo, ube namancoko, umqambela amanga umuntu ezeyikhole kwayena ukuthi hayi le nto le mhlawumbe iyangifanela, mhlawumbe ngayenza ngempela. Ucciko-ke lokho, uma uyiciko kumele ucikoze, ungakhulumi iy'ndaba zabantu. Umntalabha wamabantu bawuthanda, bawuthandela lokho ukuthi kusuke kucikozwa, hhayi ngoba kusuke kuliwa nomuntu. Amen.
Mfethu nabo abantu bayakhala la bathi uthathe ingoma kaBahubhe emakamerweni, ungathini lapho? Wena bangani noBahubhe?
Asibange lutho. UBahubhe waqala into enhle kakhulu emphakathini ukuthi ena ekuveza ukuthi ingoma noma isiculo omunye umuntu, ingoma uma isiculiwe unelungo lomunye lokuyicula. Yingakho nami ngithe nje hhayi angimsaphothe kule nto ayayenza, ngikwazi nami ngiyicule aseka ayicula naye, ngoba sikhonzela kakhulu laleya nsizwa ngokubheka kwami noma singeze sakhuluma umlomo nomlomo.
Wow, mfethu namhlanje sengicaciselekile, bengiyibuza ngiyiphendula nabantu bekhuluma ukuthi hawu uNavigator wayithatha ngoba injalo ingoma, kwenze njani? Kodwa-ke namhlanje bafethu niyazwela nalikho ugazi seliziphendulela.